Yes. Allah yaka rayuwa musulunci jikan baba ya congratulations isha and
we wish Usman and Isha.